I noho te pāre mata 52 o tēnei whenua I te rānei mo te wā tuatahi, he mea whakawahi te tautohito o reipa Trevor Mallard, hei māngai o te whare. Ko tahirau, 20 ngā kai tōrangapū I tuku oati I te rānei, 22 I whakamahi I te reo Māori.
Ka noho pirihunga, ka noho pūmau, kia kuini iri hāpiti te tuarua, me tōna kāhui whakaheke, e ai ki te ture.
Hei a pōpō ka o kawa te tūwheratanga mai o te pāre mata o Aotearoa ko kahurangi Patsy Reddy ka wana tianara ka tuku I te mihi tuatahi I te ahurewa tapu o te whare. Anā ko te ngako o tana mihi he nanao atu ki ngā kaupapa matua. Hei whakatutuki mā te ka wanatanga I ngā tau e toru e tū mai nei.